Nunuka misa heretro kuri paruwase Kriste Ruwa iri ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza Patiri Pasteri Manirakiza yishimikije ijambo ry'Imana riri muri Yohani kigabane cya 15 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 8 ahamagarira abakristo bose kugira urukundo rushitse kandi birinde kugira ingere ku yindi nyabuna bihanganiranire kubwo umupatiri akabona ko urukundo ari bwirizwa shingiro rya buri mukristo
reka ndakwibutse bimwe mu vyamwa vyerekana ko by'ukuri uri ishami rya Kristo uri wa Kristo uri umwana w'Imana Pawulo mweranda arabitwibutsa neza mwibaho yandikiye abakristo b'i Galati ati ivyamwa vyabanyuzwe na Kristo n'abayobowe na mutima w'Imana n'urukundo rwuzuye si rwa rukundo rwa sekurungurane canke bimwe vy'agahemo n'amajambo nkuko twabyumvise hani mweranda bitubwira ngo ntimukundane mu majambo no gukarimi nimubishire mu bikorwa urukundo nicyo bwirizo rya mbere mu yandi mabwirizo yose nicyo bwirizo shingiro ku wa Kristo no ku w'Imana wese ikindi cyamwa ni ya mahoro y'umutima n'umubiri bivuga ngo ahuri aho uranguriye imirimo yawe ya minsi yose aho uranguriye ubutumwa bwawe bwa minsi yose ukaba mahoro abandi bakabona kuri mahoro ntubasunaguze ntubatere umutima mubi ngo ube umuntu mubi abiba mu bantu imbuto y'amacakubiri warabatijwe uri umukristo uri uw'Imana ukwiyumanganya no kwihanganira abandi nabo ubona bakugora ukabona no kubasabira uko ni bamugora uko yakugoye mbega bizoherera he
umukuru w'inamashinga amateka Daniel Gerardze Ndabirabe akaba yatekereye impanuro abakristo bo kuri iyo paruwase kwama na ntajye barondera kwama imizabibu bari kubati bagiye gufatanya amasengesho n'ibikogwa kuko ari byo byotuma bashobora kuronka inyungu mu bikogwa byabo
muri kano kanya rero simfise byinshi novuga ariko twumvise icyo badusavye batubwiye bati nitwame imizabibu ubu nibwo butumwa nanje nosubiramo mvuga nti ubwo tuvuye hano tugende twiyemeje kwama imizabibu nkuko twavyumvise ivyo navyo bikaba bizokunda aruko dushize mu ngiro rya bwirizwa ry'Imana rivuga riti murakundane nguko namwe mwikunda mukunde imana yacu n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose ariko baranongera ko bavuga bati ibyifuzo bitaje mu bikorwa amasengesho adafatanye n'ibikorwa bimera nk'umuyaga aha rero tugende tuvuye hano tuvuga tuti tugende dukora ibikorwa vyotuma koko hariho abazoshobora kuronka inyungu mu bikorwa vyacu abazoshobora kuronka inyungu mu bikorwa vyacu uzoba uri kurakorera Imana uzoba uri kurama imizabibu Imana izoheza ibiduhembere nshobora kuba mvuze bitumvikana neza ariko wowe hakaba hari ikintu woshobora gukora uriya muntu mutoyi wa mukene zampfuvyi bamwe batishoboye bamwe badafisa akazi nabandi uko aba hari icyo woshobora gukora ku buryo baronka inyungu mu byo uzobukoze ibyo ni by'Imana iri kwiradusaba arero ubwo tuvuye hano tuyemeze ko tugiye kubishyira mu ngiro gutyo igisabisho tuzoba turi ko turavuga izoba ari communication isanzwe n'Imana kuko kizoba ari igisabisho gifise aho gifatiye
Mukuru w'inamashinga mateka akaba yifadikanije nabo muri yo paruwase mu gisabisho inyuma yo kwifadikanya n'abenegihugu bo mu ntara ya Gitega ku munsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi